Enrada wo February bosome ne da etoso dunwoche emu ewo menhyia ahemfie mu no wabra opemso ne nananom atankonya wo Kumasi etna ase na wode akwasidae etoso mienu ewo afie mu ehyehye so na wodi no amamre kwan so no Ghanaian boxing featherweight champion a friend of Stanley Nyantakyi dodo na a friend of Ashanti Warrior ono nso edi na ni onyam ebete akyire na ode ne belt nkonimdie belt a onyaaye abra wokobo boxing kuturuku na onyaaye no ode bekyire eye opemso otumfuo osei tutu a otoso mienu ewo manhyia ahemfie na one ne dom enso ebai ebesom ye na ode insio ene ensa pentu snap ede besom ye se nananom ensom na abra watenase ye na wodi afahye eya kwasidae toso mienu no wonfa ensom won ahoho